tā, whakatū mai rā. Whakatū mai rā e. Mauana taku aroha, whai ake I ngā whetū. Rere tō tika rere pā.
Thank you very much.